It's 911 in the morning and 1-900 in the evening. The phone sex EMS dispatcher when Six Ad World returns.
Open, 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 open